Radio Public Africain. Radio Public Africain.
N'umwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza.
Numunezero gusubira kubana namwe banywanyi ba Radio RPA umwaka mwiza kuri mwese mwiriwe canke mwaramutse kaze mura no makuru yo kuwa munani nzero umwaka w'2024 ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu n'umugwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu bahamagarirwa kugira ico bakoze bahagarike itotezwa ririko rikoregwa abateshejwe izabo bari muri site Buraza kuva mu mwaka w'2021. Inzu zirenga amajana atatu zo muri iyo site ziramaze kubomogwa ngo harangurirwe umugambi wa leta. Abatewe n'imyuzure muri zone Gatumba basaba gufashwa, benshi muri bo ntibakigira aho bakika umusaya. Muri ano makuru turababwira n'abantu uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya bagandaguwe muri indwi ya mbere y'umwaka mushasha w'2024. Aya nayo ndiri mu kanya asangwe ikaze. Nongeye kubaramutsa duhere mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Inyuma y'iminsi 493 afunzwe, umenyesha makuru wa radio igicaniro Florian Irangabiye yaronse isango ry'ukwitaba imbere ya sentare ntahinyuzwa. Ni kuri uyu wa kane igenekezo rya 11/0 umwaka w'2024. Umenyesha makuru mugenzi we wa radio igicaniro Jeremy Hategekimana havuga ko bizeye ko azorenganurwa kuko afunzwe ku karenga.
Twashatse kumenyesha abarundi n'amakungu ko Florian Irangabiye azokwitaba muri sentare na yanyuzwa kuri uyu wa kane itariki 11 z'ukwa mbere 2024. Twibutsa ko umenyesha makuru wa radio igicaniro Florian Irangabiye amaze iminsi 493 afunzwe arenganywa. Umenyesha makuru umwe w'umugore rukumbi afunzwe muri Afrika kubera umwuga wiwe. Kuva itariki 30 z'ukw'umunani 2022, Florian Irangabiye ari mu karenganyo. Ubwa mbere yagirizwa kuvogera imbibi z'igihugu, mu nyuma barahindura yagirizwa guhungabanya umutekano. Icyaha kimenyerewe cyama cyagirizwa abo bose leta ya Gitega ishaka gufunga atacyaha bakoze. Ushika n'ubu rero nta byemezo barigera baronka, nta n'ibyo bazoronka bashobora kumwagiriza bafatiye kucaha bariko baramuvuga ko cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Dusaba Abarundi na cyane cyane abamenyesha makuru abari mashyirahamwe aranyina agateka kazi na muntu, Abarundi muri rusange gushyigikira uno menyesha makuru mugenzi wacu waragiye igicaniro ariko ararenganywa. Twizeye ko sentare nayo inyuzwa izo murenganura ikamutunganiriza. Bitabaye ibyo twizeye ko dufatiye ku ijambo ry'umukuru w'igihugu barize turashimbe aruse gushikiriza ko agiye kurigura abafungwa bose batagirizwa ubwicanyi canke ubusuma, kuko ibyo byose baso yavuze nta na kimwe cyagiye umenyesha makuru Florian Irangabiye. Ubwo rero twe turizeye yuko azutunganyirizwa.
Muri ico gisata nyene c'agateka kazi na muntu kirazira ko abanyagihugu bimugwa mu matongo babamwo batagishijwe inama canke ngo baronswe umuzibukiro mu gihe leta itegekanya gukorera muri ayo matongo umugambi w'iterambere rya bose. Ivyo bishikizwa n'urongoye urunani rw'amashirahamwe adahanira ivyicaro vya Politique Force afatiye ku nzu zitandatu z'abateshejwe izabo muri site ya Buraza mu ntara ya Gitega zabomowe, ngo nuko leta yifuza kuhubaka ibitaro mu gihe abo babomorewe amazu n'imbonerakure bashika kuri 25 batagifise aho bakika umusaya. Umushingwamanza Vital Nshimirimana avuga ko umugambwe CNDD-FDD wanyutoteza abateshejwe izabo mu gwimo rwo mu 1993.
Iyo habaye igikorwa cy'iterambere gifitiye akamaro abanyagihugu bose, muri icyo gihe abo banyagihugu barabimenyera
bikoreshwa kandi ukabona yuko babifise mu ruhara kandi bagaheza bakanabasigura ingene abagiye kwimugwa bazoronswa umuzibukiro umuzibukiro nawo nkuko ibyiza shingiro rya Repubulika y'u Burundi hamwe n'andi mategeko abitegekanya bitegekanya yuko umuzibukiro utereza ku umuzibukiro uhwanye n'icyo umuntu atakaje kandi umuzibukiro ugatangwa imbere yuko uwo muntu yimugwa hanyuma rero kirazira kikazirizwa yuko umuntu yimugwa bidaciye muri ayo mategeko ahawe umuzibukiro kandi yagishijwe inama kandi agashima yuko umuzibukiro bikwiranye n'ico abuze hanyuma rero bishitse aho hantu bashaka gukorera bakaba atahandi bari buronke niho rero babanza gutanga umuzibukiro muganda yahandi naho leta canke komine baraheza bakiheza yuko atahandi umugambi woshobora gukorerwa turabye nk'ibyerekeye aho abateshejwe zabo mu kiza cyo muri 1993 bari haba mu ruhororo ngahi buraza ibugendana bose bama bahamwa ukaza wumva ngo habaye imigambi ngo ya leta imama ngo kubaka amashuri imama ngo kubaka amavuriro imama ngo kubaka ibibuga by'indege ukamengwa ahantu hahungiye impunzi zahunze ugwimo rwahamye batutsi muri 1993 niho honyene mu gihugu cy'u Burundi hashobora gukorerwa imigambi y'iterambere ibyo rero tukibaza yuko hariho ikinyegeje mu mugambi wa CNDD-FDD kuva kera yamihama izo mpunzi zahungiye mu gihugu hagati babategeka yuko bataha ku nguvu abo nabo bakanana kandi bikumvikana bavuga bati twebwe ntidushobora gutaha ngo dusube mu mitumba mu gihe ibyatumye twomoka bitarangiye na cyane cyane mu gihe haheze imyaka irenga 30 abo bantu benshi baba muri ayo masite y'abatesheje izabo nta handi bazi iyo mitumba bababwira ngo baduge ngo kubamwo nayo bazi siyo bavukiye bavukiye muri ayo masite y'abatesheje izabo
wasanzwe aharanira agateka kazi na muntu uhamagarira umugwi CNDH hamwe n'umukuru w'igihugu guhagarika iryo hamwa rikoregwa umugumwe w'abanyagihugu kuko bishobora gukwega akarambaraye ataruko naho umushingwamanza Vital Nshimirimana agasigura ko abo banyagihugu bashobora kwitura amasentare mpuzamakungu
rero twibaza yuko iki kibazo ari ikibazo cyo kwicarira turumva umukuru w'igihugu ya mavuga yuko ajyagishiga no gutunganiriza bose arakwiye gufata mu minwe kino kibazo kuko kino kibazo ni kibazo gikomeye cyane gitegerezwa kwiganwa ubwitonzi na cyane cyane mu gihe kenshi tubona kiza guhama umugwi umwe w'abarundi hanyuma ikigira kabiri n'ukindi migwi na cyane cyane umugwi CNDH utegerezwa subushaka ufise ngo uzobikora cyangwa uzobireka utegerezwa kwerekana icyo wakoze kugira ngo iryo bara rihagarikwe hanyuma ikigira gatatu uwo mugambi CNDD-FDD nabo nyine ntute agati mu ryinyo kuko iyo habaye amatati abantu iyo banahariye bashobora kugenda bakabijyana mu masentare amasentare akaba ari yategeka abanyagihugu kwimuka aho naho baba baburanye bakumvirizwa imburano zabo mugabo ntibabyuka ngo batume imbonerakure uburere imbonerakure womengo zasubira amasentare womenga imbonerakure zasubiriye abagenzi gushira mu ngiro imanza zaciwe ibyo rero nibara kandi ibi ni bya bindi bitewe bitebuke bizokwegera igihugu cy'u Burundi aha anye byanse yuko abantu batunganirizwa barashobora kwishyira hamwe bagatorokana bagaheza bakitura amasentare yaba yo mu Burundi byanse bakitura byihuta amasentare mpuzamakungu y'isentare ya Afrika y'ubuseruko na cyane cyane ujya mu gwi wereke agateka kazi na muntu ku mugabane wa Afrika uri Banjuru abo bantu twibaza rero yuko boheza bakigi ikibazo cyabo hanyuma bakabatunganiriza ariko bitarashikiyo twibaza yuko abagenzi igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu ugaza no kuri uwo mugambwe ibi bintu bamwe batera ibidashika bama baza kuvuga ngo bafise imigambi batari bukore mugabo ari kugira batoteze abanyagihugu barakwiye kubihagarika kuko nta handi na hamwe bizodushikana igihugu cy'u Burundi atari ukuguma bivyara injyane zingu zingu
mu mwaka w'2021 niho leta yatangura ubwa mbere kubomora ayo mazu yabateshejwe izabo bari muri site ya Buraza mu ntara ya Gitega ico gihe habomowe inzu z'abateshejwe izabo zigera ku majana 3 inyuma y'akaruhuko gato dutandukira igisata c'umutekano
ubahuka
no kugira ngo abo bakuru bamaze kugaragaza ibyo batunze bahemerize abasigaye bagire ibyo nyene nabo bagaragaze ibyo bungutse ico bahembwe mu bushikiranganje bw'iga cha leta mu gisata kijejwe gutoza makori
icyambere koba ari uko bagogozwa mu mabanga uko nta gukoresha umuntu atubahiriza ubwirizo shingiro kandi ariryo tegeko rya mbere bategerezwa gukoresha urwego rumwe rwose rukoze ibyo rwategerezwa abantu bose bagenwa mu mabanga boheza bakubaha bakubahiriza ibwirizwa shingiro bakubaha bakubahiriza amatungo y'igihugu
ukumenyekanisha amatungo winjiye mu mabanga bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro ku bategetsi bamwe bamwe bo mu nzego zo hejuru harimo umukuru w'igihugu ariko rero benshi muri abo bategetsi ntibubahirije icyo gikogwa gitegekanywa n'itegeko riruta yandi yose mu kiganiro ubahuka cyo kuri uwa wa kabiri tuzobikijya nino turi kumwe n'abanyepolitike abize amategeko hamwe n'ibijyanye n'ubutunzi
ubahuka
ubusuma bumaze igihe by'imonogoje mu gisagara cha Bujumbura ngo si ubusuma busanzwe naho harabashaka kubifata minenegwe bivugwa na Epitas Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD abona ahubwo ko ari ububisha butegurwa bukongera bugashigwa mu ngiro na leta uravye uko ababirimwo babikora
ni ibintu vyateguwe neza muti kubere ni gute monsigurira ingena abantu baza bacungerewe bakaza n'imiduga bakaza bafise inkoho mu mihana iyo mu gisagara nkuko vyirirwa birakoko ivyo ntibishoboka mugende murabe mu mihana imwe itegu no munsi harimo imihana ibiri kabajejwe umutekano uyu muntu ashobora kwinjira mu gisagara cha Bujumbura ahagenda ku murango ahacungerewe n'abajejwe umutekano yobo wahe muvyihweze neza sinzi ko mumaze kubiraba iyo hagize umuntu canke iduka ritegwa ako kanya nyene atanu umwanya urahaca buno nyene abakozi biperereza baba bahashitse nta n'ubumenyi iyo bavuye ico bakora niki baca batwara abo bantu byitwa ko bari bateye byitwa yuko arabasuma byitwa yuko bari baje kwiba ntawusubira kumenya iyo babanyikani ntawusubira kumenya iyo babajanye abandi bantu boshobora gukorana na bakazungu uko mubazi bagakorana na bankoroka uko mubazi mu kunyuruza bitwa ko arabagizi ba nabi boba bande iyo hagize abafatwa muri bene ubwo busuma kumugaragara ntibamara na kanyu rumero mara mu munyororo nta n'umunsi umwe bamara mu munyororo bahuma amasa barundi bakabapfunga gatoyi bakababika hanyuma bagaca babarekura ahubwo wanashaka nta n'umenya niya madosye benayo yakamangani bapfungurwa nabande none uno munsi muri makerero uwo mugwi w'abasuma turiko turita basuma ari umugwi washizweho na bamwe muri vya bihangange bimaze igihe byambura abanyagihugu nta kundi kuntu umuntu yovyita biraboneka ko ari umugwi ukorana n'abakozi biterereza ari wo wirigutera ari wo wirigurambura abarundi
kuga Epitas Nshimirimana ngo barundi muri rusangi bari bakwiye kurikanura bakamenya ko baticungereye atawuzobatabara kubera ko bimaze kugaragara ko leta yarijejwe kubakingira ariyo ibapfukamye munda n'ubunyene Epitas Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD
twebwe rero ntibinadutangaza kuko twarababwiye ko intwaro ya CNDD-FDD atakindi kintu abarundi boyitegako kiretse amarushwa n'amahano bena ya nyene murabona ko abitanya z'ivyabo kuruyeri irabica abidasonzeshe zirabangaza noneho murabona kugeze no kubaka canke gushiraho umugwi w'abambuzi na rero dusaba abanyagihugu guhaguruka bakicungera ntibagume bavuga ngo barindiriye leta kuko leta ihari nibakorera ivyo vyose bariko barabona nibahaguruke bagwanye iyi leta iri huno munsi kuko ntakirikira abamarira nta nico yiteze kubamarira kiretse kubakorera bene ibi bibazo turiko turabona byo kubasonzesha byo kubambura byo kubabomorera amazu byo kubaburabuza mu buzima bwa misi yose kuko ibintu biba kuri iyi ntwaro ibintu byirigwa biraba ni ibintu bigoye gutahura kandi ni ibintu bisize ubwenge nayo kuri leta y'u Burundi uri leta bikakunanira gutunganiriza burongoye ubaye umushinga ntahura kinjura ukabona ko atafiri kuramarira abanyagihugu mugayo utari umushinga ntahe nibi babandanya bihagarara ko kandi babona neza ku bintu byayangaye kandi babona neza ku igihugu kiriko kirapfa kandi babona neza ko amarira ari menshi mu banyagihugu naho rero tuvuga tuti ko bibananiye ko bashobora gukinjura ko biriko biranka ko bashobora gushira ibintu mu buryo abanyagihugu nibafata ibintu mu minwe bahaguruke biyamirize intwaro benizi kugira ngo barondere gushiraho intwaro zishobora gucungera ibyabo zishobora gutunganya iby'igihugu zishobora kubaha umutekano zikabaha iterambere n'amahoro batariko bararonka
tukiri muri ico gisata nyene c'umutekano uruganda rwa RP yagwashoboye kumenya abantu indwi bishwe mu ntara zitanu zitandukanye muri indwi twaraye dusozereye muri abo harimwo umwana w'imyaka 4 yishwe aciwe ururimi ido ni dona Emile Nibasumba
mu ntara ya Ngozi hishwe abantu babiri muri indwi turangije uwa mbere n'umunyagihugu yatowe ari Kiziga hafi y'umusigiti uraho bita mu Giswahili muri quartier Shikiro mu gisagara cya Ngozi hari ku munsi wa gatandatu amakuru ava muri quartier Shikiro avuga ko yishwanizwe n'abantu batashoboye kumenyekana aya makuru avuga ko abamumenye bavuga ko yaturuka ku mutumba Nyanza muri komine n'intara ya Ngozi uwa kabiri yishwe mu ntara ya Ngozi n'uwo mu bwoko bw'abatwa yishwe kubiswe ku mutumba Kinyami mu gisagara cya Ngozi ku munsi wa kane bagenziwe baragiye kugariza ibiro vya komine Ngozi basaba kuwa biciye wabo yofatwa uwo yishwe yaturuka ku mutumba Rusuguti mu gisagara cya Ngozi no mu ntara ya Cibitoke hishwe abantu babiri muri indwi turangije uwa mbere n'umukenyezi yitwa Eliane Kwizera Imana w'imyaka 30 ikiziga ciwe cyatowe mu nzu yiwe ku mutumba Mparambo ya mbere muri komine Rugombo ku munsi wa kanu heze amakuru ava mu Rugombo avuga ko yabanje gushurashuzwa ku nguvu imbere yuko yicwa kerewe abantu babiri bakekwa ku ugo rupfu barafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza wa kabiri yishwe mu ntara ya Cibitoke yitwa Alfred Mpawe nayo yishwe zibaguye imbugita igihe yaratashe ageze ku rugiwe avuye kwivuna kanyota ku mutumba Kabere ku mugwa mukuru wa komine Mabayi hari ku munsi wa kane mu mujyango wiwe basaba ko ho bamatohoza kugira hamenyekane uwishu wabo abantu babiri barafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza ku munsi wa gatandatu ikiziga cy'umwana w'imyaka 4 cyatowe mu gashamba kari ku mutumba Nkero muri komine Matana mu ntara ya Bururi amakuru avi Matana amenyesha ko abamwishe bagiye bamuciye ururimi uwo mwana akaba yaramaze umunsi umwe abuzwe irengero mu gisagara cya Bujumbura naho hari umusuma yishwe arashwe n'umupolisi muri quartier Oyiwa ya zone Kinindo hari ku munsi wa Mungu uwo yishwe akaba yari mu mugwi w'abasuma bari baje kwiba muri iyo quartier kandi ntiyigeze amenyekana abo bari kumwe bakaba barashoboye kuyanyaga wa nyuma uruganda rwa RP yagwashoboye kumenya ko yishwe mu ndwi heze n'uwo mu ntara ya Rutana yitwa Japhet Mukeshimana akaba yararongoye igipolisi muri komine Giharo yishwe atemaguje imipanga muri zone Muzye iri muri komine Giharo aho yaragiye kuraba imirima yiwe abantu 9 barafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza RP
Mubijanye n'intwaro abadandaza n'ingenzi binjira mu gihugu baciye ku mupaka wo mu Gatumba baridoga ko bakwa igiturire iyo hageze guteza ikidodo ku rupapuro rw'inzira bavuga ko bitumwa ahanini nuko abakozi bico gisata cabinjira n'abasohoka ari bake cyane bigatuma ubutanze igiturire ari we banyarukiriza akarengana utegifise ntatunganirizwe ivyorushe kurikira umwe mu banyagihugu baca kuri uwo mupaka yaganiriye n'uruganda rwa Radio RPA.
Ibikorwa haja ku mupaka wa Gatumba twebwe n'abakongomani tucavuka uwibitsinjira mu Burundi biratutangaza gose. Iyo tumaze gutonda umurongo ikitadushimisha ni uko abapolisi bajya muri pasi bagona amasepeje babanza bakakwanze biturire abantu bihuta 555 bakabarejistra bajya bakabagongera bajya nka 10 sanye barenga ni ukuvuga yuko abari ku murongo bose babanza kurindira kwanza aba banze kubarejistra no kubagonga banze bagende kuvuga icyo bamara amasaha menshi ashobora kumara amasaha 3 cyangwa 4 abantu bari benshi bihuta bahitamo gutanga amahera bakabagongera bakagenda kubera yuko abari leta ni bake usanga ari batatu ma batatu umasha gusohoka akaca yigira akamara nka 30 minuti akagaruka ubundi nakagenda n'amasepegere bafite amahera bakazana batishanye n'inyuma bakataba bakarejitra kwanza akaca bagenda bafite n'indi misore bakorana barazanye ne ku mirongo bakakubaza uyihuta nazane bitanu ngaha nambe na sepejere ubiri muhaye na sepejere atabijyana akaca kudana amaze kugonga vyose uca wigira numva rero utayafise rero uguma hajya ku murongo emwe gushikaho ushikirwa rero imirongo ni miremire gushika najya no ku biro bya obere biherereye niyo murongo ushikira ari mirongo ibiri ni kuvuga yuko ufite igiturire iyo bitanu baramugongera akagenda cyangwa babadwanye bo muri Congo barashaka kugana nyine bafise abantu babo bakabanza bakingira bakabagongera hama abana bashashikirwa mu nyuma rero ivyo biradutangaza ivyo tosaba yuko bokongereza izindi meza bakongereza izindi meza bakongera abakozi muri Congo ni bikeba kubera yuko bakoresha ordinateri kuburyo banyaruka igikorwa mbwa mu Burundi barikwega gose rero utafite bitanu urirwa ngaho.
Nene babwiye mu ntango benshi mu banyagihugu wo muri zone Gatumba batewe n'imyuzurira kubera imvura imaze iminsi igwa ntibagira aho bakika umusaya abo banyagihugu bagasaba abajejwe intwaro kubagarukira ko ni inkuru ya Elvis Niyomwungere.
Abanyagihugu wo muri zone Gatumba bavuga ko amazi yabaye menshi cyane kandi yononye ibitari bike harimo amazu bavuga ko bafise ubwoba ko amazi atanguye kugwirirana hakiri mu kwezi kwa mbere bati hari akantu mu kwa kane
amazi ni menshi kabisa yananiye ibintu byinshi kuko amazi yaje ni amazi atembwa asumba yahora aza mu kwa kane kandi hari mu kwa mbere ibyo reka yari byinshi ntabwo byaje kuri sitike bari baravugije ko bashobora kujya kubaka ayo kandi mu gihe rero babatekereye kuko ni igihe amazi yateye umuntu yashobora akagezaka ibintu akabishyira ku barara amagani njya kaga kaga hema kwigana nyine mu ibarabara ariko urumva ubwo nawe ushobora kugera ku barabara.
Abanyagihugu muri zone Gatumba barajuragiritse bavuga ko igice kinini cyashikiriwe kikaba cyuzuye amazi basaba abajejwe intwaro kubafasha gutorera umuti icyo kibazo cy'imyuzurira.
Mu gisata cy'ubworozi naho inyuma y'imyaka irenga ibiri ingingo ibuza gusohora ibitungwa ngo biragigwe ku misozi itanguye gushigwa mu ngiro bamwe mu borozi bo mu ntara Cibitoke na Bubanza babona ko iyo ngingo ataciza yazanye kiretse gusubiza inyuma ubworozi mu Burundi. Benshi babuze uko bagaburira ibitungo byabo bahisemwe guheba ubworozi. Abo borozi banavuga ko iyo ngingo ifitiye akamaro abategetsi bakuru bakuru bo mu gihugu gusa kuko bo ibitungo byabo biragirwa ku misozi ukuri kwamyo. Eloge Divin Remesha.
Kuva kwigenekerezo rya kane gitugutu 2021 ingingo yo korora ibitungwa mu mpongore igiye mu ngiro byinshi byarahindutse ku borozi mu Burundi. Nk'uko isoko ryacu ryabimenyesheje aborozi ntacyo batakoze mu kugerageza iyo ngingo ariko biranka aha bamwe bakaba baciye bahitamwo kureka ubworozi. ibi rero ngo byarongereje ubukene mu banyagihugu kuko imbere yuko iyo ngingo iza besi mu banyagihugu uwasanga adafisi nka uwasanga afisi imene cyangwa ikindi gitungwa ibyaheza bikamufasha mu iterambere abari boroye inka benshi barazigurishije basigara rimwe cyangwa izibiri bashoboye gutunga kuko bisaba uburyo ahubwo kuriha abungere baje kwahira cyo kimwe no kugura makinga bagendera ko isoko ryacu rinavuga kandi ko n'inyama zaciye ziduga igiciro ku isoko nari gibitungwa byabaye bike mu miryango ugifise nawe akakigurisha umurengera kubw'iryo soko ryacu aborozi babona ko kuzana ingingo nk'iyo kwabaye korohereza abategetsi bakuru bakuru akaro gatangwa niho mu ntara ya Cibitoke aho inka z'umushikiranganji wa mbere Jovendera ko buca zirishye kuri kwamye aho zikunze kuragigwa aho bita ku idogodogo no mu rukerereza akandi karorero nakuyitwa Nankwa nawe inka ziwe ziragigwa kuri kwamye atawuzikomakoma ahandi inka ziragigwa ngo ni muri komune ya Gihanga intara ya Bubanza ariko nabo nyene bajije usanga izo nka z'abasirikare n'abapolisi bakuru bipete rya general izindi ugasanga nizabura matari ibyo byose ku bw'iryo soko nyene bikerekana ko iyo ngingo ikora ku banyagihugu bato bato ibihenze bikababuza korora muri kino gihe aborozi bo mu ntara za Cibitoke na Bubanza bifuza ko leta yosuzuma ko iyo ngingo ari ikizazanye naye ahandi ngo inyuma y'imyaka itanu mu Burundi azobahorora abo bategetsi bonyene.
Urakoze Roje Divine Meshe nkuru ya nyuma y'ano makuru. Abanyagihugu wo muri zone Rubirizi komine Mutimvuzi mu ntara ya Bujumbura bamenyesha ko bagira ingorane zo kwiyunguruza iyo bavuye ku mirimo mu gisagara cha Bujumbura mu masaha yo kumugoroba. Kenshi imodoka ngo ntizibashikana muri iyo zone yabo, bagasaba abajejwe intwaro kubafasha bagahabwa igituro cyabo ukizwi. Eric Niyonzima
abanyagihugu muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi bemeza ko mu masaha yo mu gitondo imodoka zibajana ku kazi zishika muri zone yabo bakaje gukorera mu gisagara cha Bujumbura atangorane. Isoko ryacu rimenyesha ariko ko iyo hageze gutaha ku mugoroba abashoferi kenshi babasika mu carama muri zone Kinama. Muri icyo gihe bafata undi mwanya utari moto wo kugenda n'amaguru cyane bakareya ayandi mahera atari make kugira abashyika iyo baca.
Tondo hari amabisi bari mu Rubirizi adushikana muri Vire turi igihumbi n'ijana ariko kuva muri Vire tugomba kuza no dutaha tubyiru ni Rubirizi na Kenga nta murongo usubira kuboneka urumva tuzana na bya Carama kikaca bikatira ko ya RBC ya Carama hari murumva twururukiyeho hari aho abari mu ijoro hari ku mugoroba urumva umuntu ashobora gufata imoto turi igihumbi na tanu gushika muhira.
Basaba abarongoye igisagara cya Bujumbura kubafasha bagahabwa parikingi yabo nk'uko bimeze mu bindi bice by'intara ya Bujumbura bihana urubibe n'icyo gisagara cy'ubutunzi.
Badufasha bakaduha uwo murongo muri Vire nk'uko abandi babahaye imirongo iva muri Vire igenda nko mu Maramvya igenda mu Rutsiba igenda ahandi hose no kwa Busiko mugabo twebwe baraturenganya urumva duca turiha amahera menshi y'umurengera baduhaye umurongo byadufasha tukari icyo gihumbi n'ijana kugenda igihumbi n'ijana kugaruka ibyo twari tumenyeye sinzi iyo bisiye sinzi iyo byaheye ababyeyi famiri dorabyire kubasa ati none tuca umurongo n'abandi bantu baha imirongo ejo wa minsi yose bamuha duheka kuza mu cyaro
mu ruganda rwa RPA twashatse kumenya icyo Simeo Butoyi umusitaneri wa komine Mutimbuzi yoba yarafashije abatwagwa biwe kuri iyo ngorane. Yatubwiye ko ari ikibazo kimurengeye akaba yaturungitse kubaza umuvugizi wa leta nawe tukaba tutarashobora kumuronka.
Ndagukenguruke nawe we Eric Niyonzima no kuri iyo nkuru yawe duce dusozera ko ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwayateze yompi kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza ndabike banuye nkaba nongeye kubifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane.